Fadotela, mweba bonfi ba kwalesa na kabiri. Ichongo cha kwalesa HCI ne. Echa kachiri hapa na ufepa anono yo. Ala kwe nanga tuwao naika, mweba temu ikwa. Kachire piribula shile satale womba. Kusikuwe nefi kulule sale tufoko lue lefi. Kutitu waeba tile sale tufisa. Hawe. Imwana inenga tuwafua. Kwenye alisa kasa mbamu ati au bani inene alivombe tapali nyangu chimoto na kutosha hicho na mifishile kanshi ngamu afua fena afua ye mola ndio kwa tilesa tabombe yapi ne bane tule mfua fe pali noa lesa alivombe yolo bali kupapa tawa na bakwa lesa ba papa tia muri inchi la ba papa tia muri tawa mfuile yo mpaka vele saba tia au bani hapo mwankana mwankana lesa kulo eto upingushi wako naika kifine efeti lechi tika mukati ka ino misumba wapula na northern na umule pelela matamba yonshaya aya radio kasama na radio mano lesa lela ndakuri imwena ifwe kaishi ifwe nga chakutila tuwa kano uku mfuwa kuishulia kwa lesa lesa katilao gane inena samba mukula ndena alanda kaishi tumwene kuti lapo lesa lelanda tupose kusana sana amano tachile kabila ifo tuke seo mfuatu wali umfuile tuwa mamuko wanaika utile kabila tutu wali umfuile ele tuachite chevo ele lesa katuwa tiseni mwelo apalaba kwa tataseni mukiane ufu fumubu ntina mitiani shisha ale fiti leisa na ukumoneka fiti lelanda na ukumoneka fiti le mwaneka kuse kwa nata tule fimona tatule fimona file mwoneka ba umseksu ya boo ama ba umfiba kuwa alisa wale ila ndapuji la nchita tale ba leo mwoneka na muno mwineunga mwile hivu kisha kuhishi kushia kunu mwoku bari ike teko na bamo bari ike teko na bamo baba tuwana na muma koti ifiyo file mwoneka fena uku mwoneka kanshi lila ndwe ela ndwe liyachishi nkele tufuyo kushinti lilapo kantu lila ndwe ili shikuwe teka peta mulomo lila ndwe lilewa fe straight uri na uku pusuka apusuke no wale vila fie mbila straight tapadi na kapita mulu mwako wale pitamu awe abadi na uku pusuka bali pusuike lekeni tuwe ngaba munimi ve aba umfile chebo cha kwa lesa lesa alanda kumyeo yabo na uku pusuka wakita shani baba pusuka tetule fuwa vena nibi wake se tuseka vanine mwe wake se tuseka vena nini vyo kumfuatie mbila umukumo mene baba pusuka nomba fwewe ngindi na natu shumfwe ishindi le shingi tuke seo naika tacha kamoneke mwine mweba bonsu wa kwa sakia ni tuko selele uli ichiche wocho lesa leso kolola bauti tuke sao naika kaisi tuatote la sana hapo tuleko, tuleko sade shanya bonse ukula mfwa kuche wocha kwa lesa na ifo tule mfwa na mwalanda tiao tule mfwa tuwa mfwa kaisi tuatilaba na wakwa lesa wale mfwa kuhishi mwili ya kwa lesa tia ifo mwule mfwa ako mwule mfwa kulilesa eule landa kaishi wose kabili tuichefye tumonefyo lesa alala ndana kabili kuntashia mio Yesu tata we mufyashi tuwa kutotela tuwali vila ukula nda kuntashiove ukula nda kove lekafe kule tunguro na mpashu wa mshilo elo kechofe cheka na fuweba le mfwa tuumfu ile mulibu mpashi pantu nga tuwamfu ika kubu nga tuwamfu kubu ntunse fila ya fia sendwa fia kana na ukuika na muka tika mio Yesu kanshi mpashu wa mshiro tuwa kupapata sana we mfiashi tuwa le imbila eli ole isunka mulubilo eli oku ingila nga ya ingila ilapula ile ikala muka tikamio Yesu tuwa totela sana alena kabili bomfi omu bomfi uobe ukuti alande ili ilando mubulunga mina mchiku kuchobe ifo tuwa sumina tuwa la chitechumushi nelia kwa Kristu amen tuwa totela mkwane na kabili tuwa lilile lesa alande ifi atukwatile
mpende ababofu bakwa shukuru konse kuntubale tukutikila kumula basa watemu ikuwa radio kasama kwelepo sama tamba kulu wapula elio na muno northern province na mchinga lesa pali abo bonfu bakwa lesa. Amen.
Amen.
Mumushiku bwa lero tuleka bila donfwe ichebo cha kwa lesa fe cha ba muri Yesu Kristo. Konkanye epo twa shirile twalela ndapali new world order part tu ukumale fe cha lesa ichala pone kama mulumbe weso ndi pantu bali tuipusha mchinge cha paishta kulingana tu Peter chapter 1 eri verse 12 echo nshabya wa mrekelesha mukumye bukisha kulwa ifintu nere mwafishwa nokuikashiwa mchinde ichabapo present truth bali tuipusha ili pushwe likalamba muri chichinge cha paishta ilo bala ndamuri Isaiah chapter 21 verse 11 na 12. The burden of doom he calleth to me out of Seir. Watchman, what of the night? Eri pushwelio. Watchman, what of the night? The watchman said, the morning cometh, and also the night. If he will inquire ye. Return, come. Ichisendo icho duma linacho akuta ukufuma musea weka linda shani urwabushiku weka linda shani urwabushiku kalinda tila uruchelo luleisa elio nobushiku buleisa ngori waku ipusha ipusha ngori waku ipusha ipusha yaluluka elio no kubwela abantu bale kabila ukwaluluka no kugwela munshi kushino shintu tulimo isha mpela inshiku ishidimo no bwafi obukalamba pachalo abantu bale kabila babwele punta nshia kwalesa kuleka bengenda mu bulungami no kuchitobu fayo bwa kwalesa bonse obwale bakabila ukwebati bengachita munshi kushino isha kulekelesha yako kaishi tulefu atumone nomba part 3 new world order inkonka ipia nekabila nomba tupwilishishe tukonka nyepo ukubelenga part wa shirile chapter 5 za Efeso tuwalibelenga chapter 5 Ephesians chapter 5 verse 6 tuwalibelenga na 7 na 8 now tubelenge mu verse 9 kuyapanishi. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Panpich sabo chabu mpashi chaba mubusuma bonse elio na mubulungami na muchishinka. Lesale kabila abantu bengine mubulungami muchishinka mubusuma ubwa kutwala ifisabo ifyabo mpashi. Ere batwe batishan mu verse 10. Proving what is acceptable unto the Lord. Ukushini nkisha. Fionse fya suminwa kuntanshi ya kwa kabumba. Ere mu verse 11 batwe bat. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Mwekwate senge ne milimo. Ya mumfimfish twala fisabo, but rather reprove them. Lelo, yeba ule ni we kusekawe, ukukalamba kusekelela. Bantu batwe bati, mwikwata isenge ne milimo, ya mumfimfish twala fisabo, lelo, mweba ule. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Pantu chanso ni fie, no kusosa po paru wa ifintu, if chitwa kulivena munkama. But all things are made reproved, but all things that are reproved are made manifest by the light. Lwele fintu fionse, if ya eba ulua, batu eba tishani, fisa fitumburua ukupitila mulubuto. For whatsoever doth make manifest is light. Pantu chonse chitumbula lubuto. Kaishi lubuto cheruwa vela po. luisa mukulange infinfi ulubuto cha rwabela po luleta infinfi kuita expose eli wapa amini na ulubuto infinfi taikla pona pano wherefore he said awake thou that sleepest echo atila shibukeni bonse mwebalele and arise from the dead shibukeni edyo no kututubuko kufuma kubafwa and Christ shall give thee light na Kristu alino kumepela ulubuto icho Kristu abelele pwelelo kushibusha abantu abalele mtulo kubula abantu abali mufyachalo abashibushe awake shibukeni mwe mwe balele na shukuru alino kumipena urubuto epa trefu atumone twali basana pa station mumfimfi na efintu fletika in secret munkama kye tufimone no kufishwa nomba Kristu tuleka bila pedi urubuto efe twabele ngina mwiba abesenge na chinshi na bale bomba imidimo ne imidimo ya mumfimfi twale tsabo echo trefwa twaita expose balanda tieba ule icho chale bafe chanso ni nokulanda po pali imidimo ya mfimfi tika mubumfi sola yes tari chamselu nga twale tere ukuba mona na bekala bale plana kuma meetings twala leta shandi ba homosexual muchalo fiamselu ifyo tachari ngino kulala ndu hapo echo fia museru kufilanda po nishibarete na mpari ya menta mringi yokuta po debate ya tituleta na ngutuileta nga chakusa mpari ya menti chishile chilingile chaishi na mku pangefu ndeli ya kweba teti tutisumi nishenoti ba mbala tipo tituwa sumina na ngutu yisumina na hava shile vota ko barife pakati fia museru ifyo tafilingi ngino kulandu hapo na pano new world order tuwarilo shakuni moku mwona ifyo haba nisu bali landa po bwino bwino ukumona bachuma mulamba icho balanda po nefyo chinwe chalo balefo kuchita research ukuchipilibula chiwelele nomba mu bwanshiko uwo balefo aya new normal new world order inkonka ipya iya chalo choise eya laisha pano pesonde mumulumbe uwa chalo now aba bonfi bakwalesa mumfweni ileno epo tube butukila pakuti batuletele new world order inkonke twala konka bonse ni iyo ileisa pachano na tumone chala enda shan trefwa tumule mbele kwa makotations elio no kumona abantu fintubala ndrepo kuiftasha kunuma pakweba atimuishi vyo kweba atino kaisho mutende pachalo na hapa anonofye tapali iyo mumfwe ayama shiwi alandiri omkalamba ngefe tubele ngele kweba atibala fishita munkama emo filebo ombe kila munkama nyomba mumfwe mkalamba Richard N. Gardner Richard N. Gardner he was a former deputy assistant secretary of state for international organizations in the Lyndon Johnson and John Kennedy administration. Alandre ayamashwi umkalambalandat. We are likely to do better by building our houses of world order from bottom up rather than from the top bottom. Icho tuinga chita ichisuma pakukula bwinwe nganda Yesu iya kulete nkonke ipya pachalo tulinge tuatendeko kukula from bottom up rather than from the top bottom fitendeko kufumina pamulo fitendeko kufumina paishi alelo shamwi emu alelo sha pakwela chinwe chalo chipokwe chitekwe ele bakwateko bapange ko muntu mo wala teka linwe sonde pakwe bati no kupepa kwa abantu kube affected alelo shamkwe bati mfwende alelo shamkwe bati bottom up order chifule chafuma panchi mubwipi abantu abene evu waka chisumine evu waka chidile no kuliloka trefuwa ye shisambu trefuwa ye fiambio kusika pakatika miyo Yesu na nipea kwa kashita kutulukeni tonto nkanyeni po elio mumu anebushe nifishi mbale ife tuwa bomba kona ife ifya kukule nganda ii anko nke ipi apachalo tapabe chomwa bomba kwa imwe. mwasanga ansa. Yes. Eko chaba. Eko chitu wabomba kuni ishibada itu mfwe. Bala ako shefintu pachado. Ili ngafia kosa bottom up order chetu lati ngafia kosa mafuta yalu mpano mtengo ifi ngafia nino mtengo temu no mweka chalo chonse ngafia kosa enomba abantu fia bene emo bakalile ino bakeso kwe batiawe kwene fintu fia tukose la mwe tulefua fiecho chine chine teni nkonke pia la leto mtende iyo tulefua e bottom up order inkonke ya kufuma paishi ni shibale la ndati nga fiakosa tani mwale ya mwana ilivale tele corona fiakosa mwewe ni mwewe bantu ni mwale ya mbano kula afu kula apumana na mshopu yobe tani yobo walele shafi yomu nobe ujifuile maske fumamo muno weisamo yes vena kutu nikapipe batan ili ya kukwa shefintu ewe mwewe ni mwala afu haya figi ya bami yebele bami ya fati mkwa ichi nga tifuwa iku kustuwa nichi pa kuchingili lefi mwewe ni mwala apumana kupumana umoto kama uwe mwale mwana mami mwale fuwala na mask ulifeweka mwale moto kana mask ila ufisha na mumiona kula ngo kweba ni bottom up order veda vata fe create chaos ukuleta uwafia edo nomba order hii ni ala tende kwa kula anina kututini afie edo wabene abantu eba la kula evo vene vale kula vene vale ikuli la abantu wabene paka nomba chafika na pamuru e bottom up order inko mkoku mingi la faishi para pene pantumuli epo basa mitinya ba mipukunia elo mwewe ene nomba mwatende kukula ipangila echo ala andra tu we are likely to do better chitu wakitabu ino sana nga tuwapanga inganda Yesu our house if it is built kubonfia bottom up order ukuchilama fundo kufumafi pada pamuru echo etake isine kwa atini pada pamuru mpum kupatikisha abantu chikabali na mbale ukutinya abantu pano pachalo abantu baba mumunso kwe batende kokula batinya abantu nga baba mumwenso abene bakala chifwaisha tubetere lifya kuti trefwa ifitende kokuba baka tikamia o Yesu efyo chinwe chalo chala enda now bele nge mikoro kentwele nge kwa yama shiwi ayo bako tingine pasayos de March 9 mwaka wa 1989 mumfwe ama shiwi muli the People's Daily World for Thursday March 9 1989 muli ama shiwi aya muli i article iya lembelwe na ba na by Angela Davis uyali ni former vice president candidate for the Communist Party ngabalando kwe bati Communist Party ababantu communist na angula communism chepilo kwe bati communism a form of socialism that abolishes private ownership mulilia socialism kuntumele tuleta social siyo usifika la bako social au niba social impia shaku wafuaba na social impia shaku wafuaba kwa te social socialism emu wabano mbecho betati communism a form of socialism that abolishes private ownership abantu bekwata private ownership ya nganda private ownership ya motoka private ownership ya company private ownership ya chigayo private ownership ya stolo batu ingrile mo tube sekwa tukubo mbela fi abantu manesu fiba fipe fiesu tafiabe fipe fiesu eko tule butukila mumulumbe we sonde communism socialism abantu bapo kwensambu aba chifishi wano kuti socialism ya wameyo yise ni shwando kwe bati kuba pepa aba chishinka tamaka kwa tiyo mtende pantu they have no independence uku pepa lesa ku kwa tiyo buntungwa independence uo mwana wa muntu alengo kubwa muntungwa alabo muntungwe chine chine freedom ifure ya bapachalo religious liberty abantu kupepa lesa ukulingana nefyo lesa aleba kabilo kwe bati venga mpepa bakwati obuntungwa religious liberty kufure kwa ba religious liberty obuntungwa wamu kupepa lesa nombo yu mkalamba Angela Davis former vice president wa kwa kabungwe na ngula ichintu wingicha abantu abale tungila communism communist part ukutungila kwa kuti abantu balingile bapo kwa private ownership ya kumabuteke shi ala nda ya mashu ala ndo kwe bantu One underlying effect of anti-communism in this respect is to encourage a certain hesitance to embrace solutions which call for deep structural, social, economic transformation. Kanshi wanu underline effect of anti-communism. Ichi ngalenga abantu kwebati tubafurunga nishenom babwino bwino babwe shishe kuri ichicho barefwayo kwebati abantu beikwa trensa mpakati kafi pefiyabo ne mikalile yabo balando kwebati kuta encourage certain elders ukukanya filiefya kuta embrace to embrace solutions which call for deep structural social economic transformation. Uku chinja kwa bantu kweba tibai kwa trensa mbuna maka ichi ababa leti the anti-communism kusu milisha abantu bali abalefu abate maintain the deep structural ukweba ati kweba social economic transformation abantu de shinti ninapaku fwayo buteko hebo bune wafiri shafe bai kwa tidema means of production ichi HD chingilishi oku bomba wino uko balefu ayo kubomba mbokuleta new world order tulingine tukwate nomba strategy ya kumwena chavantu tubashite weaken mind pakweba tibambio kulalo shato muku wafuili shari yonse nga vale fokula cheichi abo baya star player mkwai tuafueniko kunda la maisho bafumisha babuteko tukule cheichi ututu wakweba ti apply for this bakupeko indalama ifyo fya kuna shaka mpingu wa muntu pakweba ti indalama oka liyesha vene icho baka leta tawakakane na panono iyo fwebo na haba pomifu bakwa lisa tuasalo kula chula fefino fine kaishi pakweba ti tuilila bantu indalama pandunga tuambo kula la ndapatimwe ndo kumule kwesa na mulaba shiri indalama shintu mwada na kenu kukweso kwa yambenu kushimikile milumbe tukambio kushimikile milumbe fwe bo tu asalo kuchula pamona abantu nombela ndo lyumfike fintu lyava efyo lesa aleka bila pachalo chao matre pepera nangu ni muitenti uku chino kuya tupere nda la maisha ya kutuafusha tuishi mene kwa shifumine na ma condition na tibike ni ama towers ilu wa ama towers yake setu ya tuka filo kula nde chishinka nga isa tiyo na la kampen na puna ine pali pao peti yenu kaina tibike lepo nda la ma no tukala pepera mchimuti nomba chishinka chimi nine mchimuti chinecho ulefu ayoko pusuka ya na oku isa isa umfo kufiole saresu sanotu kusa isa kampen ama politics muka tikati nonga no ifyo fwebo tuwakana ndaba bonsla kwa lesa mumfwe ife batweba nomba mumfwe another communist natura ndoko watu mu communism niba ntumari haba lesa abolish completely ama private ownership kubantu abantu bekwata private ownership of things abantu bekwata lefintu napa nono aba na umbi communist mumfwe fiala ndo mkalamba Alexei Kovilov Alanda he spoke at an evening meeting in Tubakwete, Windstar, Colorado in August mumwaka 1985. Alanda he said there were three programs alepela speech. Tubakwete ama programs ya tatu. Number one, the first was political and dealt with various issues of peace and disarmament. Ichi akubali na po, cha politiko, muma mufikansa fiachala, muma muteke ishi. Neji, cha kubombela pamutende, pamulemo na ifiyalo fionze, finefuwa yoku chimfia mafia, no kuleto mutende, tuleto mutende. That was the first issue which dealt with various issues of peace. Pakupanga na ba peacekeeping force, the United Nations wonse kutibabu ulo kuno kwa bashirika bamu kusopo mutende. Number two, he said, the second was dedicated to environmental issues. Environmental issues, climate change. Tualao na ula shani chalo, na tuwao na ula the environment ya chalo. Ifini mwanga baadi mafile onaika, ifintunga bakwa ata, filako ato obu kumu, tona ulene wa miena ya chalo ba global warming, na fimbi emuli environmental issue. Nga tuwao na ulefi, nishina tuwala tuwao na ula kuli, which dealt with political. Intungulu shisha mabuteko, ishi afyalo, nga tuwa shikata, tuwamo kumomela pamona show, nishituwamo no kweba tu, okay, yes, step number one. Number two, munamu inemu ntu abantu bekele, tona ulene omba ichalo. ichalo infula yabo tuleleta ko ne inflation ya kupanga cloud seed they are planting other seeds ama clouds mukati ya kamulo ndo tufula twalo ko to bashitani shishe cyclone train kana machine kulingana na technology pindi twaisanga ngani fred twaleta fred twatwala pane ichicha tu umuliro umwela wakuka washinguruka kashururu nokutapula mesh ne finku kumeko sidi fya kupanga finku kumabapanga icho cha ingila chapita magari spaishi ya chalo chaya puki loko balefu haya baino kuti quality ke chingu kuma eko fili no kusunkani efyalo sile sunkani efyo no kuba fyala pita edo sile isa kwala voku sunkano kwa kupapa pano pachalo kwala voku sunkano kwa kupapa muno muzambia mule itianisha kufia musangongo edu alando kwebat and they said to the new international economic order economy ichi ya konka po kukwata international economic order ngabanda international economic order kanshi nshivaleti nga tuwai kata political ama uteke shiafialo tuwalala nda pa mutende efe tuingi kata no kuleto wa mutende chapamo number two tuwala dhili nda napari environmental climate change tuchinje michela elu nga tuwa chinje fino mba tuwala mwona ichi nipari fionse pa muru ni international economic order chalo no mba chonse chile lone shakuli onda ya pamuru iya abuno nshibuwa chalo chonse fintu fitatu ife bala nshenye po kanshi nshibale tuwebani onda iya alaisa kumta nshuku kateka kafumamo mufi obale saa inaba kateka bonse ni nshibale chalo chakwe tachako ndapwe kabili chalo chakwe tachaka pokelele kofandini indalama isi akuwa miowika shibuwa ntumuli chidia chalo waka natuwa ilo kulachula bottom up order kubula mafia pakweba tia mafia ngatwaya tuta muchalo abe ene chidi echalo eo baka sumida titule itene niko ode ya kweba tituwa mbele chapamu prefwa yomutende peace ya kupuisha peace and disarmament eno kabili chimbi chishi bafu nino mbabamo na ichalo chabo panta chini mumutende environment ya chalo ifu nino mbama issues tualanda po tuwala unda pashani ifialo eno nombanga tualanda po tufetu wakwata ode ilipamuru ile kontrolenda la mashia chalo chonse ishinda la manga shala kontrole chalo chonse ish economy ya ma individual nations tayakala ikontola tukala itana predict economy ukweba apa kukesa abensala kukesa abechipowe apende na mashikashupa mchalo pantu nishina tukwa toko tune ishishaba ntupali pace iyo tuleka mlo kweba tutu ingaba kontolo welamo yaba ama communist na socialism a great reset chinuwe chalo chala ma resetted chala tuwala chala tungulo na ma socialist ebo chala tungulo batupoke the means of production bakuti pakule kelesheru baka leta the superman avantu beka pepalesa baka pepio muntu kwetio vunga baka pepio muntu kwetio munani baka pepio muntu kwete fiumbu nefidio umuntu uli nenda la more kontole chalo eo baka pepe pantu nisha avantu na tupoka the means of production this is new world order enkonke ipie hapa chalo ne sifukala mwone kanomo no kumfwa munu ati isibo mbaba mfole shiafio munga ba kula kuletra fio mdani bale kuletra fio breakfast ne fia kufona bale kuletra fio etu wadu wama funde ya kachitua umuntu muri socialism the socialist parties eno yala teka chinwe chalo umuntu pantua na vele shio kumla spoon feeding kula badishi yate necho baso sata tu akakane yes no kuchitike flesika ni mnoma individual nation tafila tende kwa kuchitika but paskeo ilia ya pachiko mwechi umukalamba alanda mri meeting bako etu wabu shiku balanda atisha the third was to deal with a new international economic order ichalo zambe takala ikontola ba international monetary fund bakula kontole fialo kupitila mbuchi sakati kala mbachi ntuba panga Federal Reserve Bank na paku panga Federal Reserve Bank ba valile basali pavali abalumendo bali ku Europe batatu abalumendo aba kwa tishenda lama aba kenyo kupange jisakati eso ndeli onse baba pangila Titanic ship ili baba pangila Titanic ship mumu waka uwa 1912 abalumendo ba fuirile mbuchi sakati chi Titanic ship chintuba pangile no kutapefi umafiabo nenda lama shiabo elo baya bapanga indalama bapanga mu mwaka wa konka po 1913 bapanga Federal Bank, Federal Reserve Bank mu akusungira indalama shonse ichichi sakacheso ndelionse chakuta perfume mutu fialo tonso tu edo nga bale mitapa ba gold na ba silver bawela kwati bale miafu idisha nokula mipele shindalama pakweba nga bamipele shindalama you have no freedom iya kupanga mafunde alingana na ichebo chakwalesha mukati yaka afyalo bale atende kanokula mitandalila to monitor if at all you have implemented ya mafunde antibale mipele okufuma mukati kukumulu kulio kufuma kumulu a bottom up order kumipangila fye ifi yako samwebe ni mumuka emukula alombe shwendalama nishini mumule ipangila order mwebe ni muli ifye fyalo na yuama utekeshi satana tapele fintu fya free satana techi usa no muntu omupupu techi la chimbi eshi la kukuiva ukuipaya noko naula epo satana rebombela mukuleta new world order uyo amibila god na siovele ata pamufialo asenda pakurekresha ewa shaleta no, nefi yaku mipaila mamunda na mashine shidi amibila haya panga mone mfuti haya panga mone mishinga haya panga mone mabomba uyo aleta fiamba no kuipa ya bantu ama no kubona ula aleta na mafunde haya kona ule fialo fide fide mone kangefi busu kabili fialo ngefi pina epo satana lebo mbela mukusta create the superman umuntu kekala mwitempeli okuitungo kubangalesa kuleka apepwe balebo mbefi behind the closed doors kunuma ya fibi if ya isarikwa and have no fellowship with the works, the unfruitful works of darkness mwikwate sengene milimo ishtwale fisabo imilimo ya mumfimfi but rather reprove them leno yeva uleni no kuita expose kukule kabina Zambia mapusuke verivimba mchala koneka mumulu mdeweso ndio kupanga new normal ishi ni normal kulinesa new normal omo umwa umya upana no umwa me munangu kwachile moneka nomo no kubelela chabelela no umwa ume muno muzambia arefu wala ngomu anakashi na masikio no kupenta pa milomo ale tuntumika na mabele ale enda na bantu waleseka hey queen b uwele weli obo ule chitika pachalo mchalo at its highest level file moneka normal new normal but mume nyiso ya kwalesa it is not normal new world order inkonkeipia ile isha pano pachalo umo abantu bala kontrolwa upu abulo kuishua kweba ati satana ale tutungulula ale tukontrola pano pachalo kukuleka aturufie atutuale mumfifi nomba mumfwe kaish aya ama projects mete pia ntubai karilepo one mafule babu ombela politiko kuwi na bakateka mufialo two mafule babu ombela pari environmento ukondola chinwe chalo climate change elu limine chalo chonse chikwetelelo kulanda pa michela iya panopesa ndeli ya kasuba chimbi mafule babu ombela pati ala kontola chonse international economic order inkonka nisiando kwa pakupoko pia mufile mwa konka this order ifile ya bako pakweba tabantu venga kwa tende laba konsoko file butul kilefi ni bantu kisa pepa superman file bota tule nifunda kweba tiyo file butul kila titero chike kale buino na bantu waka bebuino vufi ubo ifi velemo mionso mutabaka shikishe tabaka shite kano waka pepe superman no kupokelela ululembo uluachiko kanshtaget yonsei bantu ababa tumamula mbaba likuntanshinga ba Rockefeller family ba JP Morgan family elio na ba Rothschild's family ama families ama custodians ba papas the custodians of the Vatican City ama lesu ngende lama ishi abu teko wala teka linwe sonde Rome is about to rule this world with your power political and religiously muma abu teko na mchitonga lino Rome ala teka linwe sonde na abantu wala papa na aba shivelenga aba shishive na ama movements ya leti kapachalo wala isa ikata fekumitwe noku ikata mumisano kumonokola timayoe kaisi ifitu wale mneko fiale tuwalo ku abe ingi abali muma skuru abali muma buteko abali mu parliament abali mu government abali mbana baka pukana na abashirika simo bala simona nomba tabai simo kofile etwala elio bakesa monoko chale etwala yama movement elio bakesa landati na posele inshito kupose chuma chandi mulisi tanshinga na pele chuma chandi kumulimo wakwalesha baka posa nengala mashabo mumisebo eko bali abalesha inama funde ayo bashishi befe yale pilibula noko chile etwala eko bali bashima pepo abalesunga na abantu yomu isakama na mutende mutende there is nothing in the pipeline ukulaiwe fya bantu kwebati yobe la mtinja pafya sande no eimo bakateka afyo mwingalae babantu isu bakateka bafilongani no there is nothing in the pipeline hivyo chine tuntunshi abantu na bali ngokwilu koku ishibo mulimo bali ngirio kuchita no kubomba abantu nga bachelwa ukubombo mulimo bali ngirio kubomba kabili chilonga inonga chafiru okubombo mulimo chali ngirio kubomba mumu tende chikesa kabili okubombo yumulimo mwishteya ya fia mubu sanso mubu chushi fobo tu asali la pokula ndla ni mpapu eva situke seva kusafe site abantu wekalela ndafeti evi ya bale sosa kwena bali tusokele bali tuwebele evi kuchilo kufo kusaa tuntumada kusaa fo kushimikile chishinka when it is too late abantu haba fuile ni bali kui nishi bafula haba fuila mulifi bafula mule chenjela no tubungo bungo tutende kyo kuiso tubungo bungwe tuwakula mifole shenda la mashia free takuwa abapu echa free pano pachialo ukalapi lelewe ekulanda kwa kwa lesareba adam pakusa ngechi jochobio kalapi lelewe ututende kyo kula iso tuwa free free kututiani shisha socialism tuingi liomo mliba communist parties pakweba tinga tuwa ingila kampingwa vyo wana kila limo takuwa abapu echa free ifyofyo mumfwe lesa alituwebo kubomba satana takapele pwichintu ichafri ichishiri chakwisa ta demand kuntanshu kutulea ukesa ava demanded kuntanshu kutulea umone walingila mkabungwe wafole ndala meshi ya kupapa ishafri no kumfole umfabwino elio pakule kresha bakesa kweba wadishi meshi ndala mawale ya kuntushia lefuma ule valole ipusha koneri ipusha tishe injinga na apoka niku ya fuma walikuishiwa kundu ya fuma pakuti yendi okufuma ku India mundeke yasha afika muno baili pila nenda lama na ushiwe nenda lama ipo selwepo iwe njingo lenda po ya free wapoka ya free yo ya chusu miyo muno le kulisha file isa kunta nshuku weko baka ita demand umuntu nomba alefu okupepwa satane chafuwa ya kofi kupepwa pali Yesu Kristu alando kwa wati mfuka minano kumpepa ndino kukupela mwona fionse fifu mafia pelo mwono nadila nenka pela kuwa ntemelo fuka mafia no kumpepa satana chonse chale pela bantu cha free leno demand kupepwa alefu ayoka mupepe eno mboke seka nawe nebo te timfuka minyo muntu no kupepo muntu nebo efe mwale leta te timpepe kukanshi nganishi mangashi hapo keleko bakesa kweba tupele kanshi ifi mafintuari kwisa pendopo watende kerio kufola nefyo wabona wila abantu ifyo ifyo mwona tukufia fulu leta ngala mwariba lila no kufyo naula ilo bakese penda chilefi kakuli 90,000 ilo kwisa loisha munga anda 90,000 wala ifu miyaku munga anda mulife jinja impiripiri na gariki ne tembusha no munsoka nsoka ele bakwe batawashita washitishe munga ndamuli fyo munsoka nsoka ne tembusha na jinja na impiripiri na gariki wala panga zgolo ye tembusha impiripiri na gariki na jinja wala panga zgolo efyo kuchia inomba kuti fya mkwai lesa mwana mumutima na imobu shenga tuafuka mina kofi efina ni nishipabe fya lubana fya sike na mwilu nguri ya dula bo nshaba yuda bawi ile kuchilubi mfu mne bukandeza ya pangile wifi compromise ushe kufuka mina fya chilubi ni nishitu asusha lesa wako wesu uwa tuafumde koku Israel yes now uta compromise lesa aleka bino aba omenaba anakashi aba shinga shitu wano kushitishi wa mwini inwe nkolo abe ngemi ni naba pamamu kuchingila ubulungami ifunde lya kwalesha to stand in defense of truth and righteousness kuchingile chishinka no ubulungami eba umenaba na kashule isale kabila muli inwe nkulo muli chinwe chano eno tufikile panjite ya afya panjita iliwe chishinka tatile umfuika mubantu niba nani abe ngemi na no kuchingile chishinke chia panjita efyo lesa ale kabila muli inwe nkulo New World Order, Part 3, New World Order. Lesa leka mino kutufunguru ino kumona ifyo trend. Mumfwe, umyu mukalamba, wala ndrepu wa mashiu mukalamba, B.F. Skinner, Chairman of the Psychology Department of Harvard University. Ku Harvard University, Chairman mukalamba uwa ku Psychology Department, ala ndire. Mwebuku liyakwele vetati beyond freedom and dignity. Ukuchila pabuntu ngwano buchingami. Alanda mashu yakwebati. We can no longer afford freedom. Tietituwa lido kuikala mubuntu ngwa freedom. Nave njapa na abafika. Mujaba le pepa no mubuntu ngwa tabale mufuaya. Bale fuaya nombo kuwekela. Muku pepa mulia. Bale bakala bebo kwebati. Apo mwafika mkwai kalemba tefya sosele fya yo. Mwa weshenu kwa mkwai. We can no longer afford freedom. Na tufika apa. Bale tabale fuaya uku pepa mwibumba. Mumabumba. Munche ndio muli ubuntu ngwa waku isosela. Munche ndio muli ubuntu ngwa waku pepa le. Somu wabele chiebo cha kwalesa balefu wabele restricted. We can no longer afford freedom. Teti tukuwani shoku wika na mubu ntungwa hapa mle mwona ngorea mkushimikila na pamphlet na haba kulembela ule konkomu yo is that guide kwena ni guide umuapele kanemba mwilunda mkulunda pantu wete mupashi wa mshilo telesa kano nga mwalanda ati mupashi wa mshilo mwapitila sana ukulinga anefe mupashi wa mshilo wa sosa yes no bomu ntunge ule mbele usosele lekeni avantu balande po ukulinga mefio lesa leka bilokuwe bati avantu bomfwe tekula pela avantu wa mpamphlet atule pelelo mnapa anono nishtuwa ishiwa timule tukwesha kunyu world order mulewesha avantu kunyu world order ukwa mboku lafumia abantu mchishinkole beba tiyo fumeni mo babwekele mubushi abantu bali mchishinka babwekele mubusha. We can no longer afford freedom. Tete tukwani shoku watu obuntungwa and so it must be repressed with control over man. Chili ingle chapia nishu wapo no kutungulu na omuntu kula kontrol na omuntu eko tule ya kuntanish tawaku watu obuntungwa pa mipepele tawaku watu obuntungwa pa mikalile tawaku watu obuntungwa ntungwa pakuika la kobe balanda chifure chaba replaced with control over man. Umuntu bale mkontola his conduct and his culture. Bale mkontola ini endele yakwe elio ne orutambiru wakwe nishibareti mdo muzambi nangabu wakwato orutambiru yokwe batumu wanapa kupela haba fiyashu baku wame ishi kafuili yaka mwanakafu kama this culture must be controlled. Umu wanafuila letambikisha haba fiyashu hame ishi na iminina nangwale sonte fiyati ayo tamu ya mwene na imokuti mwayata pula epo tule butukila mu society intambishala achingishwa netu wakwete culture mdo muzambi yomu wamekupa na nomu wanakashi yala chinchi wa mwaome no mwaome umu anakashi no umu anakashi imi fuwari lenga tuwa kwete muna muzambia na mayo tale ila ngeta nka fule fia chinge na papa pongo shi na mayo afule na ikana na kaputula kare mwoneka papa pongo shi wa kwe conduct ya bantu yala ba controlled tetukwa nishe ukwenda mu freedom mu buntu ngwa tali ule mwona na mayo fio vano buntu ngwa ngada ufwala skate tali nechitenge na uvikako ndo wafika pabaome tali ule mafio buntu ngwa ngole ndole pitafe wene na buntu ngwa nombole mwona ngofweli yako waka skate yaka akona kanina akona kanina kuntu ngwa ustashi andinga wafika pabandu kwa mwoku laka tinta tawukwe tuwa buntu ngwa tawukwe tuwa buntu ngwa hapa ingo mlegu tukina mnyu wao duoda umo umwa kufuala ifi ya kulanga umubili pambilibili na kaputula kare mboneka pambilibili we nsoni we musalula kuntanshi ya kwalesa epo tule fikila epo tule butukila umukalamba Manuel P. Ho na o ala ngure mwibuku liyakwe ilio the book lecturers on ancient philosophy mwibuku wale ya ndokwe wati kumwali seche mwibuku mkalamba Manly P. Ho ewa lembele libuku mwibuku wale ya ndokwe wati lectures on ancient philosophy and that the time has not yet arrived when the average man is strong enough or wise enough to rule himself. Ishita tailafika iru abantu yawe balingi yoku ikontolo la abene naba kwate naba shipa na angula they are wise enough naba kwate amano wino iyo venga ikontolo la uku itungula wino wino kash ifo fwe abantu yawe the average men vale tupenda tailafika ishita tatukwe tiyama kaya kuitungula no kuikontola echo fyo unche filingile fiyaba controlled umuntu balingile ba mkontola emkalamba manuli pi o ifyalanda mashimuli de mwibuku the lectures on ancient philosophy mashiwe alanda now ili pushwa nga chakwe wat the average man imwona ine shima famu uko shibulimi na yowu ine kafundisha umfwe nga tailafika ishte ya kwa zitu wa itungula we mwine ni ishaba la tutungula niwa nani huturu niwa niwa la tutungula kanshi mwumfwe amashiwe fintu alandre akonka nyapu alanda never will peace reign upon the earth until we are ruled by the feet. Umutendeta wakabepo pano pachalo pana pakafio kufika tukatungurulwe na abantu abafikapo kanshinshi baleti hii economy ile tuntunsha mule mula mafutefe ya lepo pokati ife fileya akasila kakabunge ife kalenda ife file tulati it is not a political move no bale tupalamina it is a religious move but hidden under the veil of politics mi pepele nomba ile leno mufikansa fiachalo ife nitu file kose tapari unge sana shefi fintu until we are ruled by the feet paka tuka kontolwe naba afikapo naba sikapu wa bala tungula chinwe chalo babe leme muma pepo ababa lena ndati the superman emo babe leme na kasote balido kwisa tungula chinwe chalo anytime soon ama kayala pelwa ngefye mumu waka uwa 1929 Gaspari and Mussolini handed over power to the Pope of Rome na Vatican by pela maka mumu 1929 Gaspari na Mussolini vasaina no kusaina epa balanda chiki swango chari moneka kwa chintu cha fona chipokelela infwa mu sokolo chapter 13 the deadly wound but the deadly wound will be healed chino kunda pwa in 1929 ubu ndapishi bwatendeka ilelo ubumkeko buleteka munkama echo batwe bati never will peace reign upon the earth until we are ruled by the feet ukufika fye elio tukatungululwa naba asikapo elio mutende okabapano pacharo nishi bale tuwe bati these the feet ones ababe naba asikapo they are instigators of wars eva lele tenkondo nama lwele and wow the world is having real pain Rome is having campaign ya kwa Rome ukwisa teka chinwe chalo kusta create order out of chaos ukuleta mafia pachalo pakwewa tubonsi makaite sarendo kwewa tisingis tuafilo kuitungulula na kubeko wala tutungulula wala leto mutende pachalo and yet eva leleta a mafia pachalo entani chiko ishi ya kuleta new world order emo yendela nde mona ame yusu yale kutuluka mule mona mano yale shidimuka na ame yusu yale isuka na tutende koku mona if you trend mumulu mbewe son odo hagzari umkalamba odos odas hagzari in his book called Brave New World Revisited Brave New World Revisited ala Andrea Yamashiwi ala ndati in the end they the people pampela ababantu will lay their freedom at our feet the controllers bakaleta ubuntu ngwabo pamakasa Yesu echo munjitainwe ya buntu ngwa ngomu wafiro kusoseche mono buntu ngwa emu wafiro kupepano wa buntu ngwa katuishi buntu ngwa kubuka fuma pampela abantu bakaleta ubuntu ngwa wabo no kusabika pamakasa Yesu at our feet and say to us no kulanda kulifwe make us your slaves but feed us tule ngeni ukubaba shabenu lele tupeni kofefi ya kulia tulisheni epo tulebo tupila mumulumbe we sonde filio fionse the means of production kupoka satana alandati aleba yesu mwitu mkoli ya kufuaya yesu apepe satana na o yesu tete apepe satana chibumbwa mfuka minano kumpepa mwona fionse fiule muna mwa mfumu yonse ya pelo muminwe ya ndi nene mpela kuonte menwe ni shibole landati pa mpela ya fionse tabaka shitabaka shitishe ichibele memo milile ya bantu make us your slaves but only feed us ule muna tabaka shitabaka shitishe te fia kufuala fia kulia itunko li ala sharikishi yako new world order dite kata pa milile ya bantu echo mle muna akatoroshi kalokene tufwede kuno kumula basi nangu chagu titikantu kalepuka kutituwa ikana na kena 10 years nga kale puka wavila pukale pukila wavila pukale pukila wavila nomba tuse tuikale kuno kwine bamiko mene na mulimu church elo basa komako mu church bakomako 7 days muli 2 days ifya kulia fyapo atonze kila mwachi kwate na bamiko mena ubwalenga 2 ubwalenga 3 ya ni insaleyo elio le mwona le basa po samu akali banshi panu maya 7 days eko winga mwona ba heodo kuisha popoke nkopo kuyao mabadoka si nkopo pali kali banshi fie kupupukila ukuli banopoke ili akali banshi balo sha tabaka tabaka ichi nipa midile ukuika la 3 days no mte ndepanga ndani shu wapo nomba kwamba nukula humana shefi meka lefi ewa umefio bugu inyobu imote kimwenye na kwaba lenu vale nda kono kuyafu akotu fiyakuli nga ya enda ya afuwa ya fiyafula ili fiyakuli ya fiyafula nga baamu kubomba futi ili ashi dia chinja bashimu wana ala muka ile puna muka afuwa mule ikala nako mule ikala kupanga nda muatushi yako ni chole landa tivale ikala kupanga nda muatushi yako ni chwe filu na afifula panga nda na afifula umute njita pabe pachialo the means of production satana alapoka noku ikata mkatika minu yakwe ichibele memo kupepa this is new world order enkonka ipia iya itika pachialo aba ke milinechi batu eba tinyabo aba leko mkomu anawampanga konse kuntualea ebu aita ebu asala aba liaba achishinka ubiyo achishinko kufika na kumpela pantu nga tatuli aba achishinka kuno batu eba tukatushi tukatula ubuntu ngwa kwesu pama kasa haba le kontole chalo tule ngeni uku baba shavenu lelo mutupeko fie ifidio kulingano mukalamba fintu asosa mukalamba agzari alanda mwivu kwidi alembilo mwaka wa 1958 the 21st century 21st century eno trimo ba 2021 mufalanda will be the era of world controllers ikaba nishita ya bantu abale controller chano pano tufikile we are not controlling ourselves chozo chitwa ikatako chile ba controlled na bantu bandi tani mumu wanefe kwa mila fekuli tv ya mwa kwa tamunga nite mumu controller kale TV ni mwa le controller la mwebe nenga mwashita TV mwa lashita nama tepe mwlefu ayo kula tamba mwa mbele nenga mwashita TV ni mwa DSTV wa Go TV wa Talkstar you are not controlling your TV ni mwa ele mi control number TV ii kala mi control konso kwa wika kuchaneo wala sangana abanshi kakari ama programs eva la kubika la pofi umure bale kabilo kweba tutambe pali iwe nishita simo mle kutuluka nishita iya the 21st century will be the era of world controllers TV bale mi controlera nga mwa sonkela wanu shakuti mune mwona kusonkele kula kukontrola tuwa sonkela elomba icho kwa wabika wasanga na abansi kutuma fiumu e bale kukontrola bale itamba no kutamba toke pali nishitama TV yeswike yali mpendwe finefinefi kashibo tule kontrola pali nishita bafikile mpendwa so much icho bale ishiwa no kuishiwa bale kukontrola ame ishi bale kukontrola nga chaya kweba tuwa ishita atwente kwa chayapwa bachambeshi kala salemba valve closed nishita yama world controllers nga chaya kweba tuwa ishita malaiti ya atwente kwa chamunganda nga yapwa bazesko balati nikapo yapwa kapimpisha mpimpimpi world controllers nga chaya kweba tuwa ya kumasambilo baka ya mifumi ya mofida mwasa mbile fi abulesa babike mo ifi ya buseishi umuntu afumile kulikolwe world controllers enistopo tuikele ni iste ya bantu abale kontole fintu fionse ile longa wa ista mkwa mkushite toloshi ukasanga fila kwa lewa matoloshi akulu na abachu nana limwe toloshi na akakula na alikula kumusana kushu kukele kale chepa na baka chuni na limo world controllers fionse vale kontolola nga wamku shitomu nani pamariketi ukasangomu nani bali kuipikirana limo mufikopo kuyavula fesa bitamwa chibanoko yaipikirwe na chilemba ya mufikopo tamwa chibanoko yaipikirwe world controllers kuyamkushita ifi apekanishwa limo no buna nani ukulafira nokuyikumbila fyo munkoyo no munkoyo kuyashita tawishi bena bale kumboyo munkoyo ngababika mwefisanza fyabantu ngoyo munkoyo twa mfwiliyoko uwa fisanza fyabantu world controllers chonse kula tukontrola epo tufikilele no emri no century abantu bakwa obuntu nga wapu itilefe balefuwa ya iyo bakula ikontolona bakula haba kontolona nga balefuwa kutiba tini kakofe kubuluele telefuwa bambio kula falo tusalo world controllers tetu ingile mshopu ikalamba kaluna kwa taka salo kaluna bakula sa inyeleti world controllers pano tufikile kupimpisha kwa chotuita new world order elo bachalu shakwa te new world order balela ndapo abati ni new normal no it is new world order emo twala pepa the superman iyo ya chivani party 3 twala monefe twala enda paka twende fie paka fimuko mfiki shiti tunaishi wakula ndapo mchimone mumeiswa pantu ichebo cha kwanza chifure chama visible and tangible pano pali ukushipikisha kwa babu shiro ilo vale monefi vale ishipikisha vena tabale fumo kukonka ba world controller vena vale konka lesuo kuba controller wa mumia oya we wale batungurula vale ishipikisha vale vake funde mechitete kela icha kwa Yesu Kristu bantu abala pusuka mumulombe we sonde lesa tupali ababu mfuma kwa lesa kwenye kunituwa chila kutikila amen
amen
lesa wesu tuwa mituwa trasani uruse lwenu lukalamba mutubele liyoruse mufyo tulufyenye elio tuwa umfwa kuishi ulienu leke nomba amenzo Yesu Yesu ke mulele te fifye wapakwe watuilu keo ichalo tuike lemo nefe tulingirio kuwala Kristu wabakosa tupala mishe pepepe utisoko lwele chankama chore lukule katumfu ikishi ama limbo yove kuyapashia nefe utikamuchalo kule katuilu keishitopo yafika weka lindofu ushiku wapela pii na ewo watuwewa ukwewa tu uruchelo lesi na usikubula isa na tulinga fiyo kwa luko kumakumibela Yesu na kuisa kuri wame Kristu amen tuwa tuwa telaga na bakwa lesa kaisha popo tuwa telena tumokusa konkanya po lesa ngatu suminisha tela platform na kawiri kaisha katulaisha nyeko nama na bakwa lesa nomba tuisu lela intumfu kumtuwati na kutikila 0977 29 0929 0977 29 0929 tuwa isula line kule katingo mfoko bati na kutikila na ngula 0975 628 234 0975 628 234 0977 29 0929 ndio kusunga kuti mwasunga namba leyo Yesu namba ya bashima pepo ishita yonse omuleka binoko ebati mingalaisha ninabo tumwatuma 0977 29 0929 lesa pali aba bonfu bakwa lesa
chilele buluma chilele tinga aba kwa lesa bantu inshita ya chiko ya pwa chile fwaya bantu arengi twisa kamana fwe wana wakwe fwe be minine pachishita.